Dinaga di le 41 mo lefatsheng tse di tshwanang le Denmark, Spain le Russia di setse di thibela ka molao thuo ya dintja tseno tsa di-pitbull. Mo Afrika, ga gona naga mo palong ya setheo sa ban pitbulls se se dirang boikuelo lefatshe ka bophara gore thuo ya dintja tseno e thibelwe ka molao. Baagi bangwe ba Bloemfontein ba sekegetse tsebe kopo ya Mangaung Metro gore ba ise diphologolo tsa bone kwa SPCA. Bangwe bone ba ganne ka ntlha ya fa ba tlhoka dintja tseno go ba sireletsa.
When the dog is sick, we also take them to the vet, you see. When we take them to the vet, it's like we take them every over 6 months, we take them to the vet. It's so every dog we must pay 280.
Beng ba di pitbulls, ba re dintja tse di siameng, di nna bosula ka ntlha ya beng ba ba sa siamang.
Re le batho re na le nako ya gore re rue ntja tse ka o sa tshwane, ba bangwe ba di kgaola bo ditsebe because tsone straight ga di a tlamela go kgaoliwa ditsebe ke dintja tse le forenkeng di dintja ga se ma.
Because we are only women here in the house and the dog is for our protection.
If you give a different breed to a bad owner, you're going to get the same results. When it is a Chihuahua or Rottweiler or Alsatian, you're going to get the same results. Give the right owner the any breed, you will get a beautiful dog.
SPCA mo Bloemfontein ya re etla lekola di pitbulls tse di silweng ke beng ba tsone. Le fa bangwe ba arabile Mangaung Metro ka go busa dintja tseno, makala a mangwe a SPCA mo provinceng ga ise a amogele dintja.
Response was very good. Yesterday we take in 55 pitbulls and today till this moment we took in 14 already. And the calls is coming in all the way, so I think we will also today taking about 30 to 35 animals.
Go ya ka molao, batswa setlhabelo ba ba lumilweng ke dintja ba ka bula kgetse. Kgabagare, lelapa la ga Olebogeng Mosime yo o latlhegetsweng ke botshelo jwa gagwe fa a ne a lumiwa ke pitbull ka lamatlhatso le ntse le baakanyetsa phitlho ya gagwe. Kamogelo Seekwe, SABC News, Bloemfontein.